Ndamashyi cyane dushimira abataramyi bacu, dushimire kandi umuryango.